ungakhohlwa Ncobo. Uma ufika lapho uyobatshela ukuthi ushiya konke. Ukushiya ezandleni zami. Ukuthi wena umama unomndeni kumele unakekele. Siyazwana?
Yep.
Good.
Stanosa. Can we have dinner tonight?
Yeah, maybe.
Yeah, Dad.
Tandra him.
Eh sanibonani. Uqholo kakhulu bakithi ukuthi nginilindise nonke. It's been a hard and trying day for me. Bangibhekisisa kahle lento. Ngiyabona ukuthi not only is this an opportunity to rescue the company, but for second chances. Baningi abantu abadepende kimi ukuthi silungiswe lesimo.
I am therefore here to announce that I am ready. Sesobona nango 8 kusasa.